Inshuti namwe bakunzi b'urugo rw'Intera Gitega
turaramugije twongera tubaye ikaze mu makuru yo kuri uno munsi.
Indongozi sinderetsi, indongozi ahubwo n'umwigisha. Kuko Leta yashimye gushyira umuntu imbere y'abandi ngo bahagarare imbere, ngo bagendere imbere, ni uko Leta iba yifuza yuko uyu muntu ari imbere y'abo bandi abereka ingene bo kuyifata mu kazi bajejwe, kugira ngo akazi bariko barakora gatembere neza, kagire icyo kamumarira, icyo kamariye igihugu. Imbere yo kwinjira mu bihano twabahanuye yuko bobanza guca muri burya buryo bwa mbere bukebura, nabwo buryo bwa mbere bukebura ni amanama bubwirisha abantu kugira ngo bumvirize ibyo babona, bumvirize ibyo bifuza, bumvirize ibibagoye, baheze babahe umuco. Hanyuma amanama avuye mu nzira, ibishobora kuba biraba egome n'ibica by'ifoto ngo nyine baraheze bakoresha ya maretire sirikulere. Ibyo bibaye igihe binaniwe, kuko binani bigumaho cyangwa mutama sehokura ati ndumva zamaho, bagaheza bakajya rero mu ntumva bagatanga bya bihano kugira ngo abandi ntibave banyerera ngo bajye mu bitari byo. Twarabanuye kandi yuko indongozi yotegerezwa kuba akarorero mu birongoye. Ibi bintu byo kuja ku mirimo barahejeje kubivuga n'ubu cyane cyane mu ndero, indongozi zikwiye kuba akarorero mu gukunda akazi, mu gutonda ku masaha no mu kwitwararika ibyo bajejwe, kugira ngo bakurira abahezi babarabire ko nabo babone gukurikira. Twaranabasabye kuba n'akarorero mu kibano aho bakorera, kugira ngo abantu babone koko ko umuntu arongoye abandi aho baherereye ari umuntu kabisa bibereye abikwiye. Hanyuma turabasaba ko bufasha muri iyi ntumbero ya Leta ngozi ku iterambere rishwara abanyagihugu. Indongozi zoba akarorero mu kwerekana ko iterambere rikenewe ari ryo zizodukura mu bukene turimo. Tubasaba yuko abo barongoye bobegeranya bakabashyira mu mashyirahamwe, bakagira amakoperative y'abakozi babo, kugira ababanyi mu karere bakoreramo babone ko nabo nyine batane bagura ibikorwa byotuma bagira ku mvure ikibasundumura mu buzima barimo. Kuko na kare kenshi usanga abakozi bidoga ngo umushahara ni muto, umushahara ntudukwira. Umushahara ntushobora gukwira muri kino gihugu, kuko uko umuntu ayaronka niko yagomba cyane, niko yakenera cyane, niko yakoresha cyane. Nicyo gituma twabahanuye yuko bokumvisha abo barongoye kwajya amasaha y'inyuma y'akazi batoyakoresha mu kwicara mu kirabo gusa. Umukozi agodotse saa cyenda n'inusu agaca ajya ku ntebe y'ikirabo, akaza kuhava saa tatu y'ijoro, saa yine y'ijoro, abamize amacupa atari make kabisa. Hamwe rero uyu mwanya yowucamo kubiri, akagira umwanya wo kuraba ikintu yokungura urugo, yokungura, yokwiyungura mu buzima bwiwe, akajya gufata icupa ruko bikenewe ko kumbura yivuna akanyota mugabo yakoze, ibyo biba byiza gusumba. Kuva saa cyenda n'inusu gushyika saa kumi n'imwe n'inusu, saa kumi na zibiri, umuntu afite ikintu ariko arakora atari mu kabari, icyo kintu ariko arakora kiragira icyo cyunguye mu rugo, kirunganira wa mushahara Leta imuha. Ari umugwi w'abakozi bari hamwe bakagira koperative, baraba ikintu bakora kugira baba akarorero ubwa mbere mu karere bariko barakoreramo, birahiza kandi bikaba n'abafasha ko bagira ikintu kizobunganira mu buzima, kikunganira wa mushahara muto bidogera bahabwa na Leta. Twaranabasabye yuko badufasha kwigisha, gukebura, gukurikirana ajya amakoperative, ajya amashyirahamwe ari mu karere bakoreramo. Kuko kino gihugu n'ukuri ntawabobesha uyundi, kino gihugu abenegihugu bacu batemeye kumenyera gukorera hamwe gutera imbere byo ikibazo. Na karabasokuru barayamaze ngo umutwe w'umwe ntiwigire inama. Munyuma duhejeje kuganira nabo rero twarabahaye akanya, baragira icyo basohoye nabo, baragira ibyumviro bashikirije, ari icyo gituma twabonye ko byoba byiza kutubona na namwe inyuma y'ubona twize mu makomune kugira ngo tubashikirize ibyiyumviro abo murongoye bakorera mu makomune bashikirije ibibazo bafise ibyo bifuza ko botunganirizwa maze muheze rero muze mufashe abafise abo murongoye afise imbwi murongoye mu makomune muze mufashe mwumve ibyabo maze mukorere kuri ibyo kugira ibintu bitegurwa neza ikindi cyatumye dukora ibyo bintu ni ibintu mugize iminsi mwumva kabisa kugira tubonane n'indongozi birababaza kumva ngo habaye destitution niceye yikunda twifuje ko indongozi aho kuja inyuma y'umuryango ahubwo zotambuka zegera hejuru zegera ubushikiranganji aho umukozi kumva ngo yabaye destituwe wavuma wumva uti ya umukozi munaka yararonse ibyo kiri mugira naka hejuru yaho yarasanzwe ari byo biratera iteka intara ibyo twahanura ko bogerageza uburyo bwose bagahindura ingendo bagahindura inyifato kugira ngo batere imbere aho gusubira inyuma mu bibazo rero bashyikirije n'ibyumviro bashyikirije tukagerageza kubibacira ku mayange kugira ngo mwumve kumbura ibyo namwe mweza mukazofashamo kugira ngo kumbure ibintu aho duherereye mu ntara yacu bitere bije imbere mpereye uburimyi n'ubworozi ikibazo cya mbere bashikirije ni ikibazo kijyanye n'uwo mwimbu w'ibigori wabonetse abantu bari barumvise neza yuko igiciro kizoba amajana atandatu na mirongo umunani no kubibanyisha gusa ku myidogi ariko rero uko bitaramera nk'uko kumbure twabyifuza nayo ubundi abo tuzagushiriza ibyimbiro turamaze kubibashikiriza nyakubahwa amatara arabizi yaragwanye n'umushikiranganji w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi kugira barabukuntu bijya biciro leta yavuze byoba rero aho muherereye abo mwumva muza muradufasha abantu ntibihutire kundera amafaranga y'igihutihuti ntibarinde uko leta yabivuze ibitunganye ibigori bazayagurishe kuri beyi nziza kuko aya mahu byo twabonye abo badandaza bariko barabaha amajana ane amajana atatu na mirongo itanu ibyo bariko barabagurira niyo leta yashyira ba badandaza bumvikana kugira ngo bagure mu karere bagure ibyo bigori ku ibeyi ya leta abo badandaza ntibazoshora bya bindi bagurira bene gihugu cyangwa umuntu azoba yaguze ikiro amajana atatu n'itanu agaca kigurisha amajana atandatu na mirongo umunani iyo nyungu kwa Bugesera kuraba rero aho muherereye ababishoboye mukazamura fasha mukandura abantu bakabanza bagatinyinya intwari kwira bitunganya maze ibiciro leta yabemereye bize bibe hanyuma mu burimyi n'ubworozi kandi abagoronome mu makomine barafise ikibazo gikomeye cyane twifuza ko bari ngaha baba bajejwe imyi n'ubworozi buzodufasha kubishikiriza bucega bavuga bati twatanguye akazi turonze impamyabushobozi duhawe na leta leta idushyira mu ntoki z'abadukoresha babyumvikanye neza turakora turi abagoronome twitwa ko tuba turakorera leta mugabo mu nyuma haba umugambi wo kudushyira muri fonction publique tuzigiye muri fonction publique ya kariyeri yacu ikiheraho aho tugiriye muri fonction publique none umwanya twamaze dukora tutarajya muri fonction publique uwo mwanya wacu ziziki ni kubera iki kariyeri yacu bayikuye ku ipikigegene bakagishyira ku ruhande maze mudufashe rero tuzobishikiriza ariko mu mushikiranganji byega barabe kuri twe twitegereje turi kumwe nabo bariko barabivuga twarumva ko umengo hari akantu batabatumberereje neza kuko batanguye akazi ari abakozi ba leta ni byiza rero ko iyo kariyeri y'ubugoronome yohera aho bahereye akazi ntihera aho bigiriye muri fonction publique kuko mwumva ko muri ya myaka yindi bariko bararondera kumva ibintu bya pension iyo myaka izo bipfuye ubusa ababishobora rero muradufasha tucyumvira tubishikane imbere kugira ngo barabe ko botunganirizwa uwo mwanya wabo barabe ingene bubugira mu burimyi n'ubworozi kandi abagoronome n'abaveterineri barasaba yuko bufashwa bakaronya ikibunguza kuko icyo leta ibashaka ko ntigishoboka batagengene biyongoroza karamana byitegereje dufashe nka komine Gitega ibisi mitumba 38 gurunome wa komine kumubwira ko yotembera imitumba 38 mugihe akenewe cyane nikija gihe abantu bari ku kibi bariko barateragira imbuto ntashobora kugenda imitumba 38 muri iki gihe cyo guteragira imbuto kugira ngo yereke abantu ati mwogoro kugira ngo muze mwimbure byogenda uko kwa kandi birumvikana kuzogendera abarimyi mu gihe bariko barabagara aho nacyo baba bikimaze kinini abarimyi kugira ngo bimbure umuntu abakurikirana kuva bagitegura indimo bazorima ingene batabira ingene bateye aho bamaze kubagara ibipfa biba byarapfuye wateye nabo yateye ndabwo kimukosora ngo natere neza birasaba rero ko bagira ikintu kibunguruza kugira ngo bashike ku kibi mu gihe bikenewe kandi bashikire abantu bose kuko babyifuza kubabona nicyo nicyo gushikiriza kumbure abo byega hama n'amabwiye muri ngaha n'umwe baba ngo yamuze mudufashe kugira ngo bishikire abo bitegereza gushikira mu burimyi n'ubworozi kandi ikindi kintu kihari twumvise ni uko abenegihugu bacu gushika ubu uyu mugambi wo kororera ibitungwa mu ruhongore ntawo barumva birakwiye ko insiguro zongera zigatangwa ku kwezi kw'icumi batanze ku bagetsi muri komuniti abasizi batubwira ati twebwe twagomba tubasabe muzogere mutuvugire banyakubahwa abasore bashire ko andi mezi make yitwitegure jewe namwije none ko bababwiye ko mutangura kwitegura imyaka itatu iheze ubwo bwase mwateye ntiburandaga mu myaka itatu muri ayo mezi wabongera atatu cyangwa abiri yaje catuma abonaga rwose urumva harimo akantu kuko abantu batumva ko bokororera mu ruhongore twarageje kubasigurira ineza irimo ngira ngo umuntu agiye mu masentare imanza z'abantu bonesheza abandi ntizibuzeyo ziriyo hanyuma aya mango tuteza kubahana kuko mu minsi iza babisa ibitungwa baragira uko bagombye njye narabahaye akarorero kuko urashobora kuba ugomba korora inka njyewe nagomba korora inka hagomba gutera ibiti mbega ninatera imibyaro y'ibiti 2000 igishoro kigugwa ngaha nicyo igishoro kigugwa 2000 nzogohera ko nyononera miliyoni 4 uragira mu inka 500,000 500,000 nizokonora miliyoni 4 ngo nimire ntibuze muratahura ngo ni ibintu bireke birafata ingingo byo kurafata ingingo kugira ngo igore abantu ifata ingingo kugira ngo ahubwo yorohereza abantu babane neza kuko nta muntu muri kino gihugu yobesha ngo ndafise itongo ry'iwanje noragira mu inka z'iwanje zigahabwa ntawobesha benshi bikora ku bitara baragira mu bitara ngo bitara ntacyo aho inka ziciye mu bitara kenshi zirabyonona cyane cyane birya biriko biranaga usanga igisise kugenda isituye indi igenda isituye ugasanga umuntu aharuye ibyo ahombye mu bitara cyose ngo ahombye amafaranga menshi yamanye ibiti bizinze ibyo rero nibyo twavuganye nawe umuntu uze mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi wibaza ko aba ngaha buba babyegereye atari mwese mbwa babyegereye ntibabuzemo hama n'abandi barafise iwabo barafise mu kibano mu mijyanyo iwabo ubufasha gutanga impanuro kugira ngo abantu bumve ko kororera mu ruhongore ari ku neza ya twese habanye n'igitungwa habaho abantu kuko n'ibitungwa bitembera birisha ku misozi sizana bibwiye baratwenga ni uko mudakunda kurya amaburojete ahubwo iyo burojete y'igitungwa kirimo kirasiga umusozi wukumviriza utagize imana ntawe uriginyo rihasigara mukaba yororerwa mu ruhongore usanga akanyama gahekegeka kamanuka n'imboga hanyuma mu bijyanye n'ubutungane ibibazo bikomeye batubwiye ni ikibazo cyane cyane kijyanye n'imanza zicibwa imanza zicibwa abacamanza muri ngaha mu byumve hamagize igihe mu ngiro nakuri twumvise ikibazo cy'inkora mutima kuko urubanza ruciwe ntiruje mu ngiro ntacyo rubagwamaze ku rubanza rucigwa kugira ngo rumwanishe abantu rubangurukanye abantu atabintu bironekara ngo bipfe muri komine urasahura aho badukuri muri ugisaje jewe n'ukuri aya maho opa nakoze baramutse mugire ngo njewe jewe mbise urubanza naburanye rumaze imyaka itanu naratsindiye igitara uno munsi ubona atsinze iwakigica kubera yuko sentare yaciyeurwo rubanza ntiraza kurushikiriza jewe rero nzogenda niyacigitinda mu kizosi ntakundi ndibubwira murumva ko ariba rero ubutungane bworaba ibyo bintu byo guhigiranira bikava mu nzira urubanza rucitse rukajya mu biro n'ingoga kugira ngo uwatsindiye bitabishikire atabaranira
maze iminsi turonka abenegihugu baza kuyitura bibaza ko administration icya imanza mugabo turi abantu batukaburira tukabereka bovyeka kugira ngo batunganirize twarabonye ikibazo gituma nk'uko mwagishikirije gituma imanza itaja mu ngiro kenshi nibaza ko ari uburyo buke bafise bwo gushika kuegzekita izo manza ugiye kuraba kenshi usanga amasentare akenye uburyo bwo kuja kuegzekita izo manza nicyo gituma haca haba amatati menshi mu benegihugu mumva ari icyo
mu butungane kandi twasanze ikibazo kiriho ari ikibazo ahanini kijyanye n'ibintu by'amatongo amatongo imanza z'amatongo nyinshi mu masentare y'intango twabonye naho nyine ikintu gikenewe ari uko abantu bokwigishwa cyane amategeko ko imanza z'amatongo kenshi ziba nyinshi mu masentare kubera ko abantu bajya kwitwarira imanza batazi ko bazotsindwa ko batazi itegeko bategerezwa kugenderako twarabahaye ubugororero dutuma abantu baburana kubera batazi amategeko usanga hari abagabo benshi babonye umuvukanyi yitabye imana azize umugore atibarutse uyu mugore atibarutse umugore wo gukura mu itongo no guca abirukana ngo genda iwanyu itegeko rigenga ingo n'imiryango rivuga yuko iyo umugabo atahari umugabo ari wamusubirira mu mabanga yo kubasendanga bavuga yuko uyu mugore naho umugabo we aba yapfuye ko ibwirizwa rihari riri muri ubwo burenganzira itongo ry'umugabo wiwe niwe aba arigaba aho rero n'abantu kabisa ngaho nawe urahora uragira gute ngo mvume ngo urabarenganije uyu mugore ngo akwiye kugenda cyangwa se ndabona bibwiye abacu ngo bagenye ko kaba kwabaye kumusomera abana nk'aya makofe navuze yuko umukenyezi iryo tongo riba rigwiyeho ijana ku ijana yuko bise n'uburenganzira bwo kurigurisha mu gihe akeye akakira ko akavi akikema ntibarabigitse rero ibintu nyamara riba rigwiyeho riba rigwiyeho kuko yarubatse yari itereye ikumu ujya muri satereye ikumu ryaramwihuye hanyuma abandi nabo umugabo asize abana b'abigeme mu rugo atagahungu yabyaye babona ko abo bigeme umwe ngo nta jambo bafise ku itongo abana amateka aratomoye umwana wese atorana kuri se abo bakobwa niba nta muhungu bavukana ari mu rugo nibo bitwa abahungu mu rugo ibyo abantu ntibabimenya ngo baheze babigendereko nicyo gituma twasabye mu makomine bo mu ntwaro bagerageze bagwize amanama bigisha abantu amategeko abantu bamenye amategeko bagendera ko imanza gutyo zizoheza zigabanuke
hanyuma ikindi nacyo mu butungane ni uko batubwiye yuko amadosiye y'imanza yegezwa kugira nyeguruke mukabanza gukorayo ubwo baba barabiguze mu masenare y'intango barongera baranivuga yuko nongaha muri senare nkuru ibyo bintu bihari hanyuma mu kurangiza nta byinshi mvuga nagomba by'ukuri sabe nyakubahwa murongoye ubuzi bunyuranye mu ntara ko mwokwegera cyane abarongoye ubuzi mu makomine sanzo museukira kugira ngo mubabwire ko ibintu byahindutse mwumvise ko twe twaganiriye nabo tukababwira ko bohindura ingendo uwo byahora bigora kwikebuka ariko rero namwe turabibasabye manyakubawa mubegere cyane mukorane cyane hamwe rero naho bishoboka mushike ku kibuga mushike mu makomine mirabire rero nahora nimusankeri abakora imitungo uri kurabanza raporo bakubwira ko ibintu bimeze neza cyane byose amabarabara yaharuwe ukaca usobo ukamubaza ati ukanamubaza ati be muzakorera hehe dukorera aha n'aha n'aha usohotse rero ukaba ariho uhagaze ukamutelefona ati mbega mwakoze hehe ati twakoze aha n'aha n'aha kandi twakoze ibi n'ibi 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 kandi ariho uhagaze atigeze ahabonywa rero murabe ko bashobora kubaha raporo ko ibintu bimeze neza byeragode ariko iyo baherereye ntibitameze neza kugiye muradufasha mugashaka no kukibuga kugira twese dukoranire ko iyi ntara burya intara idasanzwe ni ku irembo iyo ahantu hataye inkumi abantu bose baharabira ku irembo si byo none ntabwo arataye inkumi natwe rero intara ya Gitega ni ku irembo ni icyitegererezo dutegerezwa kwifatanya n'inkumi ziri mu muhana iryo rembo rikaboneka ko ari irembo koko bigufashe rero nyakubahwa kugira ngo ibintu bigende neza tubandanye dutera imbere kuko intara ya Gitega ari icyitegererezo n'umurwa mukuru wa politiki urafata
inama mukuru Aline procureur general ari Gitega turanezerewe no kubona mwatwiyumviriye ko mukaza kutubwira ikibazo cy'abenegihugu njye ngira mvuga ikintu batigeze bashyikiriza abenegihugu maze iminsi mbona nkavuga nti ko ndosaho ndakivugira ariko ndakivuge n'ibyaba bikunda muzogishyikane imbere ikintu kijyanye n'abagabo basigaye baharika abagore babo bakarongora abandi bagore biradutera ingorane cyane mu kubatunganiriza kuko umwe usanga yamubyaye ko abana bashika batanu undi akamubyara ko abana bane washaka ugasanga uwo yabyaye ko abana batanu cyangwa benshi batanguye kubana ntamwandikishije agaca ahitana ukiri umujene akaba ari wajya kwandikisha biradutera ingorane cyane kuko uwo yatanguye kubaka n'aho twubatse mu mategeko acaho burije yo kumwirukana akamwirukana na ba bana ukajya ubona baje imbere yawe bazananye n'abana kaburi gufatanisha ureka akakubwira ati jena nanditswe n'uyu tije nkaho ndi mugore nzi atari uwo twanditse icyo kintu kiradutera ingorane cyane muraba mukajya gushikana imbere yaba ibishoboka umuntu yari yategetse bakandikwa n'abo batanguye kubyarana kuko no mu ijambo ry'imana akenshi iyo umuhungu n'umukobwa babyaranye rirabategeka guca babana birabatangaje cyane ko amategeko siko abivuga ndabivuze gutyo kubera mbona ingorane bidutera murajya gushyikana imbere icyo kibazo kiratugora cyane
yanitwa Nadine Kanyamuneza ndongoye sentare muri igihugu yo mbaye Gitega nagomba mbanze mpere kuryo procureur general yarahejeje kuvuga mu bisanzwe zose muraturabirana bajya bakuru bo ku mitumba hari umuntu azana uwundi mugore ugasanga bamusohoye bamwirukanye mugabo hariho n'ubundi amuzana bakamuhingira ikibaba bakamuburagiza bakamubwira bati genda muri sentare murazi mu masentare naho ntitwihuta igihe bifata umwanya muremure mugabo twe tukazogera gufata ingingo uwo muntu yaramaze kubyara kuhabyarira kandi aba yahanje bamubona abandi bakabasohora mugabo wewe bakamureka nabo nyine rimwe rimusanga harimo complicity hanyuma ikindi nagira mvuge kumvise yuko mu butungane ibibazo byaho byabaye byinshi kandi ibisanzwe niko byaba mu gisata cy'ubutungane hama hariho ibibazo hama ikibazo nyamukuru ni ikibazo cy'uburyo ngira ngo ntawuzi yuko mu gisata cy'ubutungane dukoresha uburyo buke cyane kandi twari dukeneye bwinshi rero mwatubwiye yuko abasitanteri bemeye yuko badoze baradutitse hariya mu masentare y'intango nagira mbaze rero kuko ikibazo ahanini mwumvise ko ari cy'uburyo nagira mbaze yuko n'igitoro
azogufasha kuko ngaho onye ntacho twosubira kwitwaza kuko ahanini no kuri tuzwa n'ubujyo ibaba bemeye kudufasha muri byose hanyuma ubugabo kavi wacu ngira ngo twabadufashije cyane batubwire hama duce twipanga imanza zose ziva mu nzira amikindi nacho twobasaba dukuza muraduhanurira n'abenegihugu kuko hari imanza nyinshi kenshi zama kuja mu ngiro bibavuye ko nabo nyene hari abakumuka hariyo hariya bihagira kenshi ugasanga nabo nyene birabava hanyuma ikindi nacho mu masentare y'intango mu bisanzwe bakoresha uburyo bwinjira mu masentare rero kenshi bamaze dushikirije ikibazo cy'uko ababuranyi umuburanyi yatsinzwe hari igihe urubanza caruheba cyane hariho nk'amagara mu baba mwishuka cyangwa ibindi akagarariza kuyatanga ni ukuvuga ayo magara matayatanze sentare ntiyinjiza kandi nayo itekisha ikigorana kenshi rero bari baradusabye bati kenshi tuhora dusaba abasantere ko badufasha muri guverinoma y'ayo mahera tukabasaba tuti umuntu aje gusaba serivisi muri komine bibaye babanza bamubwire abaze kuja gutunganya na sentare ibyo nabyo nyine rimwe bidufasha kuko amaliste tuba tuyafise aho aje gutunganya murumva yuko amahera cyaheza kwinjira muri sentare hama bakayakoresha ibyo bashaka kuyakoresha harimo no gushikiriza imanza hanyuma ikindi kibazo nacyo twumvise ko hariho amadosiye atakara muri sentare anyegezwa icyo nitwoharira ko gitaha ariko kandi twashaka gusaba bazoze baradufasha batubariza ayo maka bayavuge ayo madosiye bayavuge kugira ngo umuntu ashobore kubikurikirana afise ariko arahera ntibasubire gufatira mu kivunga murakoze
mu gisata cy'indero harimo ibibazo kabisa harimo ibibazo kuko ibintu by'abigisha bigisha ahantu bahungiswe kubera rodepuwama ntibiri ko birakutse ikivi ndabwo mwitegereje abafise imiduga muri ko muragenda ku ibarabara murabona udukumu turiko turagira gutya abantu barindiriye yuko bashikana ku ishuri none umwigisha yateza kuba ari mu ishuri saa moya n'inusu hanyuma gushika saa mbiri n'inusu akaba ariko arakunja urukumu ngo arabwire munyegize hariya aza gushika ku ishuri akora iki jyewe nibaza ngaha ko indongozi mu gisata cy'uburezi bakwiye kuraba ukuntu bumvisha abantu bagashyiraho n'ingingo abantu bakomeza kugenderaho mu mategeko umuntu aharonse akazi ntiyacaba umuntu aharonse akazi ntiyacaba rero niba mbe mwese muri ngaha ugira ngo usanzwe ufise ikumbure sinzi urugo rwawe ruri ku kirasazi bakaguha akazi gitega utegereza guca wa mutayi ku kirasazi urugo rwawe ruri mu ryasoro bakaguha akazi gitega utegereza guca wa mutayi mu ryasoro umuntu aho akazi kari ntiyaca yimukira atabishobora naho umuntu agakora akazi ashobora atagashobora akareka abagashobora bakagakora hari ibintu bariko barazamara ko aya bantu abashomeri bashaka akazi ni benshi umunsi leta yavuze uruhwa abotonda bobinjije barahari bararindiriye rero nibaza ko abajejwe igisata cy'indero buraba bakumvisha bajya abantu yaba yarubaye nta kundi abona atabishobora iyo mubategereje ukabisa ngaho ndatanze imihoho nigiriye mu bindi agiye naho akaba azi ko agiye gukora kuko aba bana b'u Burundi zijya nyigisho ziwe barazikeneye kugira baze bamusubirire mu mwaka atazobahari cyangwa baze bagira icyo bamara igihugu nk'uko nabo ariko barakimarira igihugu nibakore rero nibegere akazi bakore ntibegere akazi bakore umuntu abibabwiye barasombora umunwa mugabo nta kundi kuri iminsi yose ni kwamba kunezera kuri kenshi ari gusanga kubabaza n'ibyo hanyuma muri ibinyene by'indero hari ikintu batubajije kijyanye n'ibibazo bitangwa ngo mu gutanga akazi ingingo leta yafashe yo kubanza gutanga ibibazo icyo nacyo nyine twumvise umwe ngo mudufasha kugira ngo muze murage cyumvisha abantu bagezwe icyo gisata ubaye akanyuze ikibazo abantu kugira ngo baronke akazi umuntu amaze imyaka cumi muhira agakora ikibazo kimwe n'umaze imyaka ibiri muhira numva ko maze imyaka 10 mwiraba yamaze kunanikwa ntamunazo amaze imyaka 10 mwiraza ngo ikibazo kimene umaze imyaka 2 mwira ngo baheze bagikore kumwe uje amaze imyaka 10 mwira bitagurwa mu mutwe byaramaze kujya yo bwo buratonze kuyipfira na iyo undi wabugikarishe agikora gitora niyo nayo undi nashobora kumuneza kuri bantu bamuzi ndabaze mutwa kibanza nibishoboka rero basabye ko abantu bahereje rimwe byiza aribo bokoze ikibazo kimwe hama nawe kandi umuntu abyitegereje ukamenga n'ibyo bibazo ntibyari bikenewe kuko ibyo bibazo bihari kubera yuko abantu baguhiranye mu koronga akazi ni kubera iki batofata abantu par ordre d'arrivée kuko nakavuna nkokora na kavuna mutima umuntu amaze imyaka 5 muhira ukazubona umubanyi wiwe yarayahejeje ejo arakaronse ujya nawe amaze imyaka 5 ari hano ubucume ngo aricaha yakoze yakoreye leta byiza iyo bagenda batanga akazi paroro dure d'arrivée bakaba ati abamaze imyaka myinshi muhira nibo batonda ubu abandi nabo ni munindire muzoshikirwa hagetse ngira ngo imyidogo mubare muri bajya barondezi bakazi bari mikeye makabwo umuntu amaze imyaka 10 muhira akagoma yicaye ngatekereje umuzi umwaka umwe muhira akabonka akazi murumva yuko imyidogo itabura n'abantu mu kugira ibyo bavuga bitaje ntibize bitabura aho bimva ibyo rero twabibabwira kugira ngo muze mudufashe tuzobishikana iyo tubishikana ngo mudufashe bigire ingufu bigire poa hanyuma mu bijenye n'amagara y'abantu ikibazo kinini cyavuzwe ni kijanye n'amafarmasi yavuze mwana mu byobora matari ko amafarmasi ariko aragwira ariko araba menshi mugabo abakozi ba leta yo amafarmasi menshi siyo bahanga amaso cyane cyane amafarmasi ya mituweli barabaza no kubona bajya kurondera umuti muri farumasi ya mituweli dogiteri yabandikaye umuti bakajya muri farumasi ya mituweli bakawugura mugabo bagenda muri farumasi ya prive bagasanga umuti uruzuye kuko mituweli itoshyira imiti dukeneye mu mafarumasi yayo urasinzi ko umusekera mituweli ari ngaha tuheza ishikiriza barabigene mu inyanyura ko bufufaza iyo myidogo ikagabanuka bagashyiramo imiti kuko amafaranga barayabasaba kabisa barayatanga ku kwezi ku kwezi ego ikindi ngira ngo nojikiriza abantu basinye kontra na leta basinye kontra na leta bari mu mashuri y'amashuri y'imyuga ubu bariko barakora nk'abatanga kivi bati none ayo makontra twasinye ko atambukizi tubona twasinye amakontra yo kugira gute nicyo ni ikibazo kihari ngira ngo umuntu yozoshikiriza bakaraba ingene babyiga ayo makontra agaheza akagira icyo abamariya baba yasinye abigisha batagifise ingufu zo gukora bafise intuzenya inaptitude physique icyo kibazo ngo baragishikirije kenshi hano barabemerera yuko ngo bazorondera ku muzenya komisiyon medikale izoza gupima abantu kugira ngo bafate ingingo bafatiye ku byo abadogiteri bazababonye kuri abo bantu bamwe batuye wahageze ingufu naha wahageze ingufu naha baze bamwe batuye yogenda uku byogenda uku byogenda uku maze abo bantu bake bashobore kubona gusubirizwa kugira ngo akazi ntigapfe cyumukira bababaza cyane icyo cyaje nk'ijana n'abajya abandi bantu usanga barataye akazi cyangwa baritabye imana cyangwa barakukurutse ugasanga umuntu bararansenye ko yavuye ku kazi bakazorindira ko umusubirira bamuronka bagahebura bati byiza rero bo banyarukiriza kandi baza ko banyarukiriza koko nibyo kuko yamango ikibazo kiba mu gihe ari umuntu mushasha wokwangaja kuko bisaba ko haba hari habaye uruhushya kubwira amarokuritema mugabo usubiye utakiri ku kazi byari byoroshye kuko ikibanza kirahari muri bije ya leta umushahara w'uwo muntu usanzwe wabaye purevu urimo rero bamusubiza n'ingoga akabandanya ahembwa ajya yongeye agataye kugira ngo abandi bariko barakora bavunike bakora akazi ka batatu kandi karakokozwe n'umwe. Amashyirahamwe y'abigisha, amasendika y'abigisha, ayo bifaranga bagasaba abantuza abanywanyi babo bakifaranga bakegeranya, mugabo ntibamenye inzira byajyanye ibyo bifaranga. Hariho n'abantu umenga batanze amafaranga mu ishyirahamwe ryitwa ngo AWA, aho turatwenze turatembagara, bavuye bashyize amafaranga muri AWA ntibumve icyo AWA gisigura. Gamba para kuja jura ngirango ntiyari awaye kubakomesha ngo awa ikorwona twabasabye rero yuko kwandika bakandikira inzego zibijejwe abantu ntibaze baragiranya amafaranga y'abantu kabisa bashira ku nyuma birira ngo bajya gucora muri abo abo bakimarira igicoro bayiga n'amashyira hamwe nk'amasendika amasendika y'abigisha inoti begeranije umunsi bo baza hano nziri ubwo kweri wasigo kuje wandumbi noti ya majana tano kumwigisha n'abigisha ukuntu banga aho ya mafaranga yegerani ni kuba atari amafaranga hari n'amafaranga z'amahera aho bayashyize z'amahera n'amafaranga barakwiye kubereka rero amafaranga hari akagira icyo akoze rero bandikira inzego zijejwe bahetse babafashe babunganire ubwo buryo ntibugende uko. Ibi bintu bijyanye n'ubwicanyi rero abajeje umutekano abajya bari muri kanoze komite minisitiri do sekirite barakwiye gukereruka ibintu bigatorerwa umuti bitaraba bagakinga uko gukinga gushoboka mu gihe abantu bafise ibyiyumviro bibi imvugo mbi mu bantu bakivuga hakiri kare kuko buri kibi kijya kuba hari amaze kubona ko kigomba kibi kubera imvugo ya naka umuntu ahigira umuntu ataramwica hajya ariko aramuhigira hariho abantu babyumva babyumvise bakabifata ibyayibyo rero iyo umuntu ariko aravuga amajambo ashobora gutosikaza umutekano mu karere abajejwe umutekano wari muri komite minisitiri do sekirite barakwiye gukora kare uyu muntu bakamukebura rukigendeka. Ije binyibutsa ibintu ngize iminsi numva izi minsi numva ibintu bajya abarundi turagoye rwose kweri twebwe iwacu muri komini gishyuye abantu ntibariko baratwara imibyuka mu mwonga gutera unaza murumviriza ahandi hose mu bundi burere ingene bimeze twamire hakiri kare hariho abantu bariko barahuriza yuko leta yafashe amatongo yo mu mwonga yose ngo abantu ntibatere ibijumbu ngo leta amatungo yayafashe nje kubwira abantu none mwebwe uwo mutegetsi yagiye kubasigurira ko mudatwara imbuto z'ibijumbu mu mwonga ninde sinzi cyakindira ubwoba ko iyo ni integuro y'ikintu kibi kigira ngo cimirije kuba iyo abantu bavuga amajambo bere yatuma turatavunika va leta mbyeyi leta ngo ziri kwisemerera ko umuntu wese aronka icyarya hanyuma iki itanga itegeko kuko abantu bareka kurema mu mwonga boca barya iki n'abantu babisa imvoro atari nziza bariko bategura abantu mu mitima atawusikibu bariko barabategurira muraza muradufasha kumviriza rero aho muhereye kumwe muba mu gisagara benshi muba mu gisagara nta bijumbo byo mu mwonga batera makabo murafisi y'umuvuka murafisi y'umuvuka y'umuvuka muzokumva amajambo avugwa yuko ndazi ko bayababwira muce muza murabimenyesha intwaro bamenye ingene bafata ingingo hakiri kare kuko nukuri njyewe narimviriye mu mutwe imvo yatumye abantu baduka kuvuga iyo nkuru narayibuze imvo yabitumye narayibuze icyo bagamije gushika ko narakibuze kuko umuntu umutezi aya mango mu kwezi kwa kane niho bamanukana imibyuka mu mwonga ukamubwira ko leta yafashe itongo erega mu harebe batanguye guha imibyuka inka mu mizi yiki nukuri n'ubugesera rero mu butungane baze baraha ibyo bintu by'ubukozi bw'ikibi bize birambikwa hakiri kare atakintu kirononekara abakinga nuko jona gizago mabida gizaga kukolo genzi wanje na boba nafisi kyo mvisa wabagie waraja kulituwa gihame tuweze kugira na boba diri kindu pashikiji mvise mvise change choto wanu ni wagie wangangere nuko reo ijambo ni wawo tulika maoro.
Cyane ibakora akazi cyane cyane bagishikirije mu bigisha akaca agenda kwa muganga bakaca bamuha urupapuro kwagwayo bakaca bamuha ikonji ibyo barabyitwaye rwose twabonye urongoye ubuvuzi ngaha mu ntara yo kwegera barongoye kugira ngo bibaze barakora mwene ibyo bintu baridoze cyane
je nitwa Ndayisabye Ferdinand sa ngo kamuri komine buratse natowe nk'umukenguzi amateka mu ntara yewe nk'uko ndayivuze nta byinshi mvuga kiretse yuko ari ukunganira kuko message ni imwe utumwa ni bumwe kuko twagiye turasha ibyumvira batanze abene igihugu cyangwa indongozi zo makomine byo badushikije n'ibyo bagiye baravuga rero twagiye turagendera nk'uko bagenzanje babivuze baradusabye nk'uko ibintu bimwe bimwe nkuko twibwe muri capitale politique byo badecentralize barahera no kuri nko ma controle technique ma controle technique ari gucumbura umwanya munini y'abantu akagenda bavuye mu ntara zinyuranye bakagenda yo bakamara iminsi n'uburyo kumbore no mwanya wabo gatakara ugasanga byo kuri nta ibisa neza gose rero cyora dusabye nk'indongoza bijejwe atwebwe twaremeye ko zoja turashikanijwe kure aho dushitegeza kurishikana namwe nk'indongozi mu ntara aho umushitsi mukayivuga yuko dukora bene igihugu bidoge icyo kintu baravuze kandi mugenzanje yayivuze ibintu bijanye n'ibiturire mu gisata cy'ubutungane no mu gipolisi ntibasize inyuma kuvuga rero abantu babijejwe baje bararabira hafi abo bantu bakorana kumbure si benshi abantu baba baja baratukisha inzego zimwe zimwe mu kugira ucanke utundi tutameze neza hariho n'ikindi mu bantu bakorana usanga bapfa kumbure kutumvikana kubera impamyabushobozi ngo je ntundusha diplome usanga birateye guhagarara none kuronka diplome no gukora no kuja ku kibuga gukora birangana barakwizeye akabitunganya neza je nibaza yuko diplome ni sawa mugabo kumenya ngene ubikora si rutere n'ikindi kindi nacho nuko mwajya abantu dukorana kumbure bajya no kwita muri sekretariya no kuharaba neza ingene bakira abantu kumbure hari gihe umusekretari canke haza umuntu byukuri ukabona yuko amwakiriye nabi vanye sinzi nkumbaze kinzi ko ari kutamenya gasanga umuntu agiye kumwitura amwakiriye ko byategerezwa kandi se umushefu aba yamutumye kumbure ni kwa kutamenya guhinduka ngenje yabuze yuko kwari guhindura ibyiyumviro no guhindura ingendo ngo turi muri leta nkozi leta mbyeyi by'ukuri umuntu wari we wese ahari ahinduke ibyiyumviro yari afise mu myaka iheze ntibibe nk'ibyo afise uno munsi muri 2021 bajya abantu rero no kubagendera kuko naje nari nabonye akarorera ahantu ataciye indwi imwe banaciye mu muri sekretariya ziri hano zimwe cyangwa zibiri nabonye ababyeyi kandi aje kubibabwira baje kubahanura abo bantu baba batabyifashemo neza mu nyuma ngarutse baca bambwira ngo nyakubahwa ngo uratabara ntitwakumenye nari impaka bamenye aya nashe ndababwira abantu bonze ntidukunda kumenyekana mugabo muri ara muhindura ingendo Ego. Ubundi agira kabiri hose nawe umwanya kujya kumubwira. Cyambwira ngo genda ngo ugenda ngo ndi nta mwanya afise ngo ajye kugarwa hanyuma. Ashibaguzwa. Sinzi. Nuko ubwo abantu rero muragenda muje mura bahanura byo kuri ntabacafutse. Aho muba muri ko murakorera.
Tugiye ku gisata cy'inyubako murango igisaga cha gitega cyane cyane twarabaye muri capitale politique. Ariro itegerezwa gukora turakora ubushoboye kugira gisaka igisagara ihinduye isura kibezo kuri capital politique ariko tukabona yuko nawe guhimiriza ibyerekeye inyubako iracyari kwa kundi cyane bimeze hari bamwe bamwe bacubaka uko bigobe adakwije amategeko abajejwe uburaro n'inyubako baba tugasanga rero byaba ibyerekeye amabarabara biracyatugoye haravuga kamo cyane cyane makaritsiye amwe mashasha ubaka badakwije za metero zisanzwe zitekanijwe kugira ngo ibarabara ribandanye rihita tukabona kandi mu makaratsi ya mwamwe isoko itugoye kubera bamwe bamusanga bubaka ku makanivo mbere abandi bakubaka badakurikije amategeko ugasanga rero isuku nuko n'amazi atemba biracagoranye muri icyo gisata kandi turafise ingorane yuko amabarabara cyane cyane ahuza amakaratsi ya mwamwe z'ukuri arameze nabi na tukavuga tuti tuma dutera kamo itanzeye kugira ngo idufashe amabarabara z'ukuri yo cyane cyane mu gisata cya Gitega akogwe hama mu gutwara abantu n'ibintu turanduka n'aha ikiri agahazi z'ukuri turi muri katari politiki harakwiye yuko haba imiduga yunguruza abantu hari rero bamwe bamwe muri icyo gisata cyo kunguruza abantu bari bigoye bakazana imiduga ariko ntibamara kabiri cyo usanga bahonze kubera abanyagitatu basafise yangiso yuko kuko akarifti n'ubikiri mu mutwe umuduga z'ukuri umuntu yazanye ibisi kuvuga yuko azaratwara abantu ku buntu batumwe akarifti nabyo ntibiratugora nari kwatwa tuti banya kuba mu kitore mu dufashe kuza tuze turahimiriza igisata nacyo kimire neza so dufashe hama hari izindi ngingo muri igisata leta yafashe cyane cyane kuri byerekeye abakokayi n'abandi bakomisiyoneri basanzwe bajya kwanduza amafaranga kandi atamuteye bashyizemo ubu rero naho nyine turi turahimiriza turabwira yuko kubahiriza ingingo za leta duhereye ku bakomisiyoneri b'inka twarakoreyeho kandi ubuye biriko biragabanuka mbere n'ibyo z'abakokayi tukabona yuko z'ukuri tubasiguriye bazumva naho bazumva batebye ariko rero tunashima yuko z'ukuri umutekano ngaho nta Gitega umeze neza turi mu Nyabune kuvuga twebwe mu ntwaro abene gihugu abajeje umutekano n'abajeje ubutungane turakora neza hariho tumwe tumwe tuza turacamo nk'ubwicanyi atwavuga muri iyi minsi aho biriko birakomera cyane ingombe za komine za Gishubi na Nyansange atubona abantu bicana kuvuza amatongo n'ibindi ariko twashimira abajejwe ubutungane kubera yuko bene izo ngozi z'ikibi zifatwa kandi mbere bagaca bacibwa za manda zikibiriraho utyo tukibaza yuko bene ubwo bukozi bw'ikibi buca bugabanuka
serivisi yo hanze icyo maze kubona murazi ko amazi ari ikintu gikomeye ku magara y'abantu narabonye mu ntara ya Gitega rero bafise ikibazo gikomeye kandi cy'amazi hariho naho ama instalasiyo yoba ari hariho ikibazo cya deresitari gikomeye cyane gusaba rero ko musaba ababijejwe bakadufasha bakagwiza amazi ariko mu kurindira n'uko ibyo byoshika buraba n'ibibanza bikuru bikuru mu kurindira yuko ayo mazi akwizwa bakaraba ibibanza bihurirwamo n'abantu benshi ntihasubire kuba deresitaje ndabikuze kuko ni ishami rirongoye ry'Igitega haza abantu benshi mu ibanki BCB ariko amazi arashobora kumara iminsi tutabonye nimara ikoroka ukibaza yuko ama instalasiyo kugira ngo ntugawe burundu
ijya tekere imwe ushaka kwiguma ari ijya imwe igiteye isoni rya duteye bimara mari mu ntara kugira ngo tuzobona abantu bacu nk'uko babivuze baduga akana baronka kidari kumara mahari bijya bihumbi bazi ko ata muntu umwe wo mu ntara byateye umunezero ubwo byaratumara mahari hakiti chatu nyedu hagarara tukaza kubona na tukatebera makomide yose programme twari twapanze twarayirenze n'ubure dukorere kuri iki gihe tegereza kugendera ku murongo indongozi zacu ziriko ziraduha
seko mushaka gukurikirana amakuru y'urugo rw'intara Gitega mu guca kuri page Facebook mu kwandika Province Gitega site web www.provincegitega.gov.mb kuri kwa Twitter @gitega ikandetse no kuri channel YouTube GTG Web TV turashimira ko mwadukurikiranye ntibagire gukunda iyi nkuru kuyikundisha bagenzi banyu no kuyibasangiza murakoze.